Ngenyanga kaBaba Mandela ngonyaka kaBaba Mandela seza eSunduza ngoba sithi masize eSunduza sifuna ukushintsha lesikole ngoba sishintsha impilo zalengane ezifunda eSunduza uma sifike eSunduza kwaba khona ukusiphatha kabuhlungu okubi sabona isikole siphelile esinganawo amawindo esinganayo iminyango kokunye kwezindawo okuthiwe la sekwaba izidleke seyimpuzi zihlala khona kwasiphatha kabuhlungu ke lokho sase sibiza osomabhizinis sathi kubona umnyango wezemfundo awunayo imali yokulungisa lesikole ngalolo suku ke sathi sinikeza u 10 days ukuthi nishintshe lesikole lo 10 days ophela namhlanje ngifikile ke kuseni ngasibheka lesikole sishintshile kunama toilet akahle a clean alindele ukusetshenziswa ingane zalesikole
ngiyakucela badala kutani bani babeni basinakekele lesikole kule bafana benyawuke la angilokufihla bathi lekhathi bangafuna ukufunda bathi bafayilise umaphuma ama-report babuye bemela bashaye bonke la mafastela lesikolweni
lesikole sime ngenxa yokujuluka nokunikela kwabazali bala eBan Plus isekondari yokuqala eyaba khona la yakhiwa ngabazali Siyibuyisela ke yini bazali. Ukuthi maniphuma nibiyele emuva. Yenzani isiqiniseko ukuthi akusekho kuyoba neyodi ingane ezephula amafastero waseSunduza. Ngoba nina njengabazali niyayazi ipain nobuhlungu yokwakha lesikole saseSunduza. Singakasukumi sabambana njengomphakathi angeke sakwazi ukuyilwa lempi ingakho namhlanje size la ekhaya uzoqhubeka nomsebenzi oqhubekayo siphele isikole sibe sihle sivikeleni yeseni nashisa asibuyi engikwaziyo mina ukuthi kuyo yonke into onikezwa yona into ebalulekile is the impact and the mark that you leave. Happy Women's Month, Bobo Nkomama.